Alright, ebusia for ye mama kwa ba biem ediba akroma CVGH so. And then the first time I hear you and I will see ya subscribe to the channel. We are not like ya fi share na for comment. And to comment session I'm making kind for mama. Na enche na eh Dr. Mahmood Bawumia ekupiem wa so kwa mpotem ho ni nyina ye ne campaign tintirincha o ye to become the flag bearer of the new patriotic party. Nenumu and I just say oton ne safre eh ahemfo bi a empo mu baako etinye si office ɛde ahyɛ ne din animunyam a ɛyɛ Bawumia office no MPP office ɛyɛ Bawumia special office so what you say na ɔhene ne kasa ayɛ ne ho nsɛm abrɛ mu osisi a ɛnkyɛɛ saa ɛnso na Dr. Mahmood Bawumia asho ne appreciation and in fact wabuku maase fo abaso wabuku maase abaso na ɔse sɛnka ɛtimi sɛ kurumpa a kɔde kumaase ebe ni kuru anase nkode kumase be obetu kumase akosi ni kurum na ene ho nyina ade na yeden afa because say kumase adefefa maya man like empo na adwene ne ntiasre so odwene ho a wontiasie nani agiye pa Bawumi akasa ne wa yenkohwe bi na yentie bi ye ba ne aka nyina no ye debe soso e de amam
the vice president of the republic so vice president na disa betu me kanche just as in support Asia, let's invite the modest, the modest, the modest vice president.
Because at the IFSA, Ghana, a DC, It is possible.
Other MPP.
Police station for you now. Papa, Nana Kasabuadwaye, Yankonia.